lesa sinzana. Giti selvi na jalu tula bekulu. Bekombe na minyane kobile makete na vinga bazaluto. Kukunu maziam la jela futa sinna mateli. Mwabuku beziam na matela mama nsabona gani. Giti muku kulango komina. Kumamba na zozongi shwede. Kika nyamba milebo kapuka makete msungu spele.
Kapaza
da popa, wemza, zabo, hey, hey. Auza je mu best kit, uting ting. Use uye na cha
les guenamo. Isti me les guenamo. Ingenamo nyama. Isti me les guenamo.
pepi kodwa ngibabambele ihlela ubheke nje
Thank you.
ngithinga ngisolo ngano chablisa bantu ngithinga ngisolo ngano chablisa bantu ngithinga ngisolo ngano chablisa bantu Wakamo wamfano semani Igama lakhe ulinda kanjomeni Wathi Kwenzake mani woza lapha nyakuboza Yini lento eza kwabanya Kwenzake mani woza lapha umche Yini lento yenza kwabanye Kwenzake mani woza lapha nyakela Yini lento yenza kwabanye Kwenzake mani woza lapha nyakela Yini lento yenza kwabanye Bajaha wena bakhathele bayizimbithi 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 Yini lento yenza kwabanye Sebeziyo yo 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 we Yini lento yenza kwabanye Sebeziyo yo 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 we Yini lento yenza kwabanye Sebeziyo yo 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 we Sebezwa nawe Yo 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 wehe se beso nawe yini lento yenza kwabanye yini lento yenza kwabanye yini lento yenza kwabanye yeah isono sano senza kwabanye yini lento yenza kwabanye yeah wisha indo dizitinzi. Wawisha indo dizitinzi, sinfutiwe. Wawidalingo mizitipe. Wawisha indo dizitinzi, sinfutiwe. Wawidalingo mizitinzi. Wawisha indo dizitinzi, sinfutiwe. Wawuzu menye lwa bantwe, na minga basmenye skudu nanda. Wawuzu menye lwa bantwe, na minga basmenye skudu nanda. Nga menye yebo ntabagai konjwa. Namenye yebo sibona mapi. Namenye yebo ntabagai konjwa. Namenye yebo sibona mapi pandaba. Namenye yebo ntabagai konjwa. Namenye yebo sibona mapi pandaba.
Okay, sorry, I'm pinned. Aye, buffet. Otherwise, I'm a shilling on my ching ching. Pet to my cat Jackson was him zant. Cheng send him for actor and send it down. Umako cola. Who should be the man to better Uncle Moto Magic Sanya Wonka Ban? 2013, Bab, who my cat Jackson was him zant to tell you at that. I prefer him none in
fact. Hello, hotel. Hello, hotel. Thank you.
Kuzani mfoka mpungusi
Njengzweli mfoka cwenza
We kuzani mfoka mpungusi
We mjengzweli mfoka cwenza
Yilo ke sikubonayo amahlaya Sebehlangene nabo
Ngizothatha leli thuba ngibingelele ababukeli kulona lonke izwe likaMthaniya enhlane sifundazwe kuzona zonke indawo ezengamele iSouth Africa yonke ngithanda ukubingelela kakhulu igama lami ngokhuzani ngidumeke ngendlamlenze mfowampo ngosephansi enkandla mandaba ukuba khona kwami la ngizobonga kakhulu ukusebenzisana nomfowethu umtshengiseni umfoka Gcwenza ubaba ke kimi kodwa nje ke ngokuthi siyasebenzisana endimeni ngingasho ngithi ubhuti futhi ngiyenzela nawe ukuthi mhlawumbe engabi engayibonise ngathi ose ewenye indlela ngizothanda ke futhi ukudlulisa ngibikele bonke abantu ukuthi ukuthatha kwami inqomo sokuthi ngisebenze nalensizwa kwaba ukuthi mhlawumbe mangabe umuntu omdala noma umuntu osemkantshubomvu kuloyo ndima leyo ethi uyambona umfana mhlawumbe ongasafinyelele esigabeni sabo wabona ukuthi mhlawumbe lo mfana lo imina kwabe namse ukuthi nginyusa amehlo ukuthi nami bengikwenze bengitshe ukuthi ngizobona nami engikwi level eyodwa nabo kodwa ngokubonwa kwami umuntu okwi level esiphambili kunami ngabuka ukuthi kushuthi nami nginalo ikusasa lokuthi ngizofinyelela mhlawumbe la nabo abakhona
Julani nonke nizwe
Julani
Julani nonke nizwe
Julani
nonke
nizwe
Julani nonke nizwe
Julani
nonke nizwe
Julani
nonke
Sanibonani balandeli